biro bedo mondisore, biro bedo mondisore, gik ma Yesu timona, biro bedo mondisore. Nyakora moga juang, akuri ni wach Nyasaye en wach matamre gi nono, wach motamo dhoge rie, wach machuo dhod chuny, yani inadunga milango ya moyo direct. Wach Nyasaye omako piny ngima, omako tunge mag piny, yani imesika pembe ya inchi yote. Nyakora mogi, jawer mara uma miluongo ni Kepha Otieno, mosewero wende mathoth pa piny ngima winjo kendo waro dhod chuny, kendo donjo kuom jopiny kaka winjore. Wang ni kore kobiro marach.
Biro bedo motielore, biro bedo motielore, gima Yesu otimona, biro bedo motielore, biro bedo mobuogo ji, biro bedo mobuogo ji, gima Yesu otimona, biro bedo mobuogo ji.
Kudni wang ni kure kalich, Kepha Otieno bago budho maratipo ma en launching mar album mare manyien muting'o wende mag pako Jehova Nyasaye, ka muting'o biro bedo motielore, biro bedo mopong' chuth. Akoni ni anyakora mogi, chieng' tarik 29, dwe mar apar ni nobiro chieng' Jumapil, mambo leo maranatha yech, the one, kacha nitie jodolo mopogore opogore, oluongo jokwaya wadgi mabede konye yore wer, mopogore opogore mawukude mopogore opogore, kaeto en gi welo modhial makoni gi kocha, kacha muting'o Injinia Rolex Otieno Wasonga uri apuonj, to kacha ting'o miluongo ni Oscar Magige uri aero, to ting'o welo mopogore opogore, chopie chama choni, bire negi wangi gima dhi timore, ma wach Nyasaye kikiketi oyuma, chopie chama chon, kileo, wewe ni bibi ong'o.
Biro bedo mondisore, gima Yesu otimona, biro bedo mondisore.